Ibingelele, Thabang Dzuzu owaziwa ngelikaKhehla kuzalwa uthi usekhathele abantu bemsola ngokuthandana kwakhe noGabisile okuwumama wakhe omncane kuzalwa. Kwelinye lamaphephandaba uthi in his real life akaziboni edeyitha nomuntu omdala ikakhulukazi olingana nomama wakhe. Lokhu kuwumdlalo engiwulingisayo. Akukhona okwangempela. Ukubeke kwacaca ukuthi in his real life ngeke akwenze lokhu. Ukuze uthole more uma ngi-uploadile ngicela ulike, ukhomente, usubscribe. Ngibonge.